Yes, my darlings, da da da. Totally enjoyed the show. Da 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 da. Melina, what show are we supposedly enjoying, darling? My show, Michael, my show, da-da. What about my show, Melina? We can enjoy your show later, Michael, but my show's on right now. Come on, da 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 da